All I know. Let's go. He said I know nothing. Come on, let's go. Cause we are meant to be. You know that I know you're so perfect for me. Oh, I know. Da 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 da